kuseka ma kwafuka umoya phansi lentucala phansi lentifuna ngathi ungagcwalisa ingane itrux engitoshaya izandla leni yaba phansi yenza ingane iguce ngamadolo ngcono kushuka yenza ingane iguce ngibize nangonkulunkulu yenza unto angakhiphi inhlamba aphenduka awushula le nto sihlobanisa nabomama basekhaya le nto aphinde ishukumisa indawo eshayva kuyo kwafuka umoya phansi lento ucala phansi lento ifuna ngathi ungagcwalisa ingane itrux engitoshaya izandla leni yaba phansi yenza ingane iguce ngamadolo ngcono kushuka yenza ingane iguce ngibize nangonkulunkulu yenza unto angakhiphi inhlamba aphenduka awushula le nto sihlobanisa nabomama basekhaya le nto aphinde ishukumisa indawo eshayva kuyo
yangithola ngale inkathi epoka nami ngiyagogoda ipiki nami ngiyashova yangithola ngale inkathi epoka nami ngiyagogoda ipiki nami ngiyashova bring nothing hey money
bring nothing
now who next to
bring nothing
mangjadi
bring nothing
egunandi
bring nothing
ufuni mali
bring nothing
ay ay inquiry
bring
nothing hey yantola ngale inkathi epoka nami ngiyagogoda Piggy, I'm not sure if I bring nothing. I money,
bring nothing.
Now, who next time?
Bring nothing.
Mang daddy,
bring nothing.
Egunadi,
bring nothing.
Ofuni Mali, aye aye,
bring nothing.
Inquiry, bring nothing,
bring nothing.